Thank you. Yeah. Amen.
We will receive a short reading from Psalm 118 from verse 16 to verse 20. Isandla sokunene sika Yehova siphakamile. Isandla sokunene sika Yehova siyeyisa. Andiyikufa. Ngiyakudla ubomi ndibalise ngezenzo zika Yehova. UYehova undithethise kakhulu. Ke akandinikelanga ekufeni. Ndivuleleni amasango obulungisa, ndiya kungena ngawo, ndiya kubulela kuYehova. Nali isango likaYehova, amalungisa angena ngalo. Bese kushunyayelwe, loba sindwa nje. We'll go on, sinze umthandazo wenkosi. Let us do the Lord's Prayer in our languages.
Ithuba lokukhupha umzimba wesithaka sakho uphuma kokugqibela kweli khaya usengumzimba ophathekayo. Thuba thunya zakho zingene kweli khaya ziyifukamele ngobabalo lwakho indawo yakhe ezintliziyweni zabantu beli khaya. Sithi esi sihlo sobuhlungu somnduluka kwalo ungasekhoyo sibe ngumhla wokutyhila kwakho ngokutsha entlwaleni yeli khaya. Livelele ulikhusele njengokhozo lweliso. Likhanyisele ulithamsanqele njengomzi okhethekileyo ngobabalo lwakho. Linike ihlumele lekamva eliqaqambileyo. Ize intsikelelo yakho ivuziselwe kulo njengombethe wentsasa yontlakohlaza.
Amen.
Vuziselwe.
Cooper, I'm a fool.
Inazaliswa ubuko buka Thixo umdali. Umqwelanisi nomngcwalisi. Ngoku nakusizukulwana esizayo.
Amen. Now we'll proceed to the other side, on that side where the grass is, and then we'll ask Manpower to come and assist us with the coffee. We'll move to that direction where the Father will say some few words before we leave for the church.
Sophete isikhalo umzimba nje lo ngiphumulani unguvusisizwe ungumzuvukile yayazi kabaninzi abakwazi njengoba umzuvukile ungenile kodwa zanguphumi kona. Ya kusoloko ukhona. Mama wako. Nomphumzi. Ubaxolise. Mbathani, umkhulu wakho. Uzukiswa. Ulifakazi. Siti usandina siyalithatha ilizwe udade wakho siti uliso lomzi unina wakho ya kukulula ukuba uye umanyange nezihlwele ezikungqongileyo sithi abantu bakulomama wakho nomajola abathembu oqhudeni ongoza sithi bayakukhulula amandungwana obejula odiya okresha olana ondarhala okwasiponyo baya kufunula bakulindele sithi amanguni omlambo ombafani bakulindele sithi amangqoseni ogaba ociyoshe omenyezwa omsuthu bayakukhulula sithi abantu bakulomama akho besesibabalile ombafane noodlamini amazizi kwakunye nophuthi bakulindele nali ayigumbu lakho iingcinga zakho oye wazikhululela ephephile. Ngosiba lwakho olude olungaphelelwa inki ukuhlala kwelagumbi. Manujonga edaka. Loo nto leyo ikutyebisela iingcinga zakho, ibiphuhlisa iingcinga zakho. Ngoku ke phumlane ngusisizwe, usuvukile. La copa, ya no. Si copa, bien, te le voy. Las copi voy. Copa buena. Con la vuelta, son tres vídeos. Apos con la samba nada. Moya wako usishiyani ngoku ke samba nawe ke sokwenzela ke ubhithwe wena asohlukananga sithi hamba ke mdiki. Samba nawe. Uyayazi into sesithethile ukuba kuzokwenzeka ntoni. Wena uyivile into endiyithethileyo nomama wam. Khona ke le ncwadi siyibhalayo esingekayigqibi nomama wam. And I know you are going to read it, this unfinished letter that I and Mama see Palela. Sitting in a way to. Yes, I can. So that was what we found. You are going to read it. You are going to respond to it. Uza kusiphendula. Kule ncwadi sikubhalela yona. Sithi ke. Makube chofu ukele. Subgote, ungadidi, subugote, ubumnyama.
Siyabulela baba. Kakhulu, kumnani. Njengokuba uma enobizo lomhlobo. My mother, she's having a wild calling. Ma is our man of land, Nombo. Uphumlane will probably be part of those people. Abazamnika amandla kolubizo lwakhe. Because we believe when they passed on, they go and join the heavenly church. And they will pray for us. They will intercede for us as the militant church. We are still here fighting. But they are already there in the triumphal church. The church that will pray for this militant church that is still fighting on earth. I want to say to you, this morning, it's good to cry because tears, it's a gift of healing. And God created tears. But today I want you to change these tears to be tears of joy. Because if you look at this picture, this man is unique. He's having his own way of doing things. When we were here Wednesday listening to his friends, colleagues, cousins, there is something that is common about him. He loves everyone equally. That's the spirit of Ubuntu. I am because we are. That is what Ubaba was trying to show us this morning. I am because we are. That's Ubuntu. So Uphumlani was like a rainbow who's representing everyone who's on earth. I think we must take, as young people, we must take dressing from him. Because sometimes we like to look people from outside, whereas we do have people that we can take dressing from them that are inside. I used to tell my girls, and then I always tell them that you don't have to look outside for a mentor or a role model. Look at your mother and take from her the dressing. So ndifuna ukuthi kuni lusapho lwakwa Pikoli noMajola, there will always be connection. Malibongwe igama lenkosi. There will always be connection between you and Phumlani. As Utata was saying now, it is just the container that is here, but the spirit is still alive. Uzawuza through amathongo. Ngoba ithongo is something, it's like a vision. Ithongo. Uthi mawuvuke ekuseni, you still remember the vision. Iphupha, you have to think about it. Because sometimes the dream just vanishes. And then you don't recall what you dreamed about. But the vision, it's always there. It's like you are watching a movie, daylight. That's a vision. Mama, Lomfana, kaumane abantu besiza kuwe, uzaba ngomnye abantu abaza kunika amandla. Kaumane ulandwa, unqula, uthandaza. Umbethe ezi zobizo, Uphumlani will always be there. Ungomnye abantu abaza kunika amandla. Sithe ke makube tamagu, kube khosi, kube hele. Budede bumnyama kuvela ukhanya. Sekuthi xa besima kule nkundla, abantu bakwaJola nabantu bakwaPikoli, xa lo mama ayizamani ukwenza imisebenzi, bamncedise. Solo mzimfondini, nawe mafungwasha, you are not alone. Uzasolokekho phakathi kwenu, mntakwenu. Kodwa ngoku ndizamphatha ngentliziyo. Umnandi ucingwa komntu okwasentliziyweni. Because that connection izawusolokikho mafungwasha. Xa uhamba uzawusolokekho. Xa nima kwinkundla zakokwenu isenza imicimbi yakokwenu, bazawuthi xa loo mntu utyunjwe likhaya eza kwenza noba inkomo whatever noba ibhokwe, uzawusolokekho uvusa isizwe Uphumlani. You'll be part of those elders ezizamana uthuma yena. You'll remain their young man, their child. They will always ask him to go and deliver the message to us. Funa ukuthi kunise ndingalile. Niyazi ukuba ngaba uThixo, our God, He's still a living God. He's still in control. He tells Izolo that there's no time that God is absent. He's always present. That's how he is. When we feel weak, God comes and takes charge of the situation. Funa ukuthi kune basizawuphuma sisiye Hartford. May the good Lord journey with us. I know you're driving yabantu base Pretoria. They're always in a hurry. But if you stop them and ask, why are you driving like this? No, it's because, hey, this car, you know, I didn't feel the car. So let's ask God to protect us and join with us to the church. I will ask the people who are standing here just to give us space so that we can proceed.
That's okay.
I'm going to come here too. Yes.
May I have everyone's attention, please? Can we again please remember that we are support everybody. I think we have a list, and I hope people will actually appreciate that it's not everybody who can make it to the church. So Stella, with respect, if you are not in the list, please do not try and make it to the church. Can we make sure that we limit the number of people? There is a list of people that is supposed to be able to enter the church. Let's respect that, please. Those who can, it will also, they can be able to watch the funeral here in here. Thank you.
Get that in Kalela. Yeah, look at the Abu Sela in the